Antu sura bwera mochuluka kwambiri kuno kubalwa Civo tione kuti kodi masura meno akamayamba zikali zili motani kutengera kuti masura meno akusolidwa kuno kubalwa Civo mosidali nonzo ku area 9.2 di pakomo kuti palibe wina aliyense pamene ali pakomo pakwao kutengera kuti timu ya Brit plano masura onditu akala kuyamba nthawi ina yonse pa matimu akutola suppose tuzi kuti tuone. I am bigger. I am bigger. I can cut him anymore, Kuma. I could be, but I look can't it on a can't couple captain. What team we are Brigos, Magamaka, what team many Yakaronga United, Allen, Jihan, Yamoto Vuta, Kumania, and the two most attendees and come away. I remember because I would mean a Pilamini, Otto Gunjika Golo, Kuma, so Satandiza, Mkonse, Yamata, Andrew Juvenal, the man of Mania Pilamini, when you defend Andrew Juvenal. Songa, Ningi Songa, Nyamata, Outenbuyo Manja, what you mean, Yakaronga United. Kusum Bira Mora Quica, my Itobano, what you mean, Brigos, Koma, Suna Bira Vatali, Andrew Juvenal. Can't go figure Manja Mako Kipa, Sempana, my Brigos. Change it up on a wino. My Upe Sekaratu, Brigos, Gokipa, and all of Vulanga in the Tunjola Yamoto. Makrini Mali, Tsopano ndi timu ya Karonga United, ipite Tsopano Nyamata, Brensis Malirino, na Peter Radi Mwai, goalkeeper Makrini Mali, kula fula mpira mbinipo, adauka nika kutia ugwira bwino lomwe, makanga ndi tunjura ya moto, pumwe Nyamata Kubert Chirwa, anakani kanso kutia upese, Nyamata meneye, Maxo Gustavo, Pidantulo, Allen Chihana, kwesira batali pambande goalkeeper Brighton Montali ku kwira bino lomwe manja make ngati mululimbo ndithu ndi moto timu ya Brigos mansanga sanga Juvenal goal chigori cha timu ya Brigos kumata chigori ndithu timu ya Brigos chigori ndithu chimene chadzesa mpungo pungo kwa nyamara tseka kumbuyo kumbali mene ya Karonga United unali mpira mene Anyamata aka Karonga United. Hamambi kiza watu mwina watuluka. Kuzimweza ye kabinepo. Kusumbi na mkoma kimomwe. Nyamata Sinto Chipole. Anasumba Nyamata Tonic View. Anawika mashidali Nyamata Chipole. Goalkeeper Makrini Mwale. Kwesi la umundu mkuti mwina ukupe mpiromeneo. Kumazosa Tandiza. Amaika mashidali ya maulangari golo boyo wake. Mwina alipa golo. Koma, anaese na nditu kutamangira paminepo, mpilota njanja pa line. Koma Nyamata Makrini Mwale, mena mafika nditu mkuti. Kubira tsobano kwa Paul Master. Brigos tsobano ya kazigiga pano pa Civo Stadium. Lorent Banda, Sinta Mbali mtsobano. Mkampesi Nisia Mhone, Nisia Mhone. Tumba na bwira mpira mene unakafika pachidali pa Misi ya Mhone Pidantulu kunkolapo Misi ya Mhone funa kuyanga netisa bwino lomwe penepo anapita kumazukoni sote anja kugwira Misi ya Mhone Mwai okugwanga lidzombe Mwai opezekeratu kutimu ya Brigos Yellow card kwa Makrini Mwale Yellow card ya chwiri Masanano pano Pasivo Tudia Mwenye te likurega unifune kusita Anyamata wili Mugulo wa nditu Anyamata mene wa Victor Chirambo Jezi number 21
Maso, tukuona hapa linyamata just number 25. Tukati utimi kiza bunurobwe. Zuko nso din Messi ya muhoni ndamina sore nditu penalty mene. Manjake nditu alimchuno kuyanga netitsa chiamba kari Messi ya muhoni. Nimu nduwa kiwa manja achite motani pumwe Karonga United ikusinta. Kupito kama uza korobo ikutu kwenna kuhima nditu balai ni peni peni. Messi ya muhoni. Maso ni maso, din nyamata meneyi. McLean Mwale, former Lovo, Extreme FC, Mr. Muhone, kuyanga nititsa, akuyanga nanditu binuromwe, pomwe goloboyi, akunjanja pakolo. Here comes Mr. Muhone! Tunio! Chigwari chachwiri kumbari ya team meneyi. Ya Bre Eagles, Mr. Muhone kuchokera nditu pa penalty spot. Mr. Muhone, kwito kosa, mkwazi za kwenye fete, tu, pomwe Karonga United, inguina asha Karonga, nio, kumuse mpanisa koloboi, kulowe na mbali nayo, Mr. Muhone mpira wake so kumapira mbali nayo, 2-0, Pachema, unomu FDH Bank, Pachema hadi panopabola Civo, kumbali ya nyamata meniwa, a Karonga United, 2-0, my, kolinu, sinidaone, adajizla nkuona. Ziripano, Pasivo Stadium, sindawali donkwe. Kudi nkutero zintu zake. Manipakati penipeni, palitimu mene hii. Ya Karonga, kumabe. Alipano Brighton Montali alipans wale mpira mene unachokera nditu kwa Blessings Malilino anako kumana ndi nyamata otseka kumbuyo makamaka mene wangu loku mene kuchokera pa bench amene ndi nyamata za kuchi goli chimozi mene chinga apati mpamfu chime chinga apati mangolo mene apa deladera sankani mkandawiri abwere tupano maigo mteteta. Congratulations to Bre Eagles. Mnafika mungime otiriza. Yachi kwa jimene cha FDH Bank Cup. Izi kale kudikira. Kutikodi anga pamba.